Kuna matandinoda Asi chinondita tzisa idoro Maria ndaga shandisa ndichi mwa wawa Chero ndika idzoserwa ndinofane wawa Ndinotakwa zvekufunga kuti pamwe tuterere Ndiye mufana wakwekwerere Vese varive kwana mayendere